ngithanda ukusho ukuthi ngale award ngithanda ukuthi abazolandela mina babuke ukubaluleka njengoba ngisebenza ngogogo nomkhulu ukubaluleka kwagogo nomkhulu komuntu omdala nanokuthi kumele ukuphathe kanjani ngoba kunesikhathi lapho kufuneka afike kuwena azokureportela something sometimes kunomuntu unowandashayo kumele umu-understand ngendlela yakhe unabangathi bayaphila abaright kumele ba-understand ngendlela yabo kodwa ekugcineni suke nento afuna ukumreportela yona ngithi nje ngale award yami ngifisa wonke umuntu azi ukuthi ugogo nomkhulu babaluleke kanjani sikhona emhlabeni ngiyabonga.